South American stories tell of a girl who's quite a dream, the beauty of her age. Though you'll doubt all the stories and think the tales are just a bit extreme, wait till you see her face. Tangerine, she is all they claim, with her eyes of night and lips as bright as flame. Tangerine, when she dances by, Senorita stare and Caballero sigh. And I've seen toasts to Tangerine raised in every bar across the Argentine. Yeah, she's got them all on the run, but her heart belongs to just one. Her heart belongs to Tangerine. Senorita staring, Caballero sigh. And I've seen toasts to Tangerine raised in every bar across the Argentine. Yes, she's got them all on the run, but her heart belongs to just one. Her heart belongs to Tangerine. Da 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 da